Swami Vishwanathana Dhidodho Havi Vitena Vena Saha Hare Krishna.